abavuga bikumvikana ndashaka ko mumbwira nange ngo ndyumve yera ndyumve cyangwa nange mu nyumve ariko twumvikane tugomba kumvikana kuko munsobanurire amateka y'igihugu cyacu mwese uko muri aha nubwo mwamuri batoya mugomba kuba mwarabyumvise mufite icyo mubiziho ibyo mutumvise gusa amagambo bishobora kuba byarabagezeho ku bundi buryo no mu miryango yanyu eyo hari uwapfushije umuntu cyangwa se hari ufite umuntu mu muryango wishe either way burya no kugera mu muryango wishe erega nayo ni amakuba burya ntuzakubeshya icyaharara nakakiriranwa kigeraho kikamukubita hasi nta wica ugira amahirwe nta wisha ugira amahirwe na busa umena ay'abandi ayabo kakumiramo amaraso niyo mvuga rero uko twicaha tuza amateka y'igihugu cyacu tuvuga kuri twe ibintu bibiri cyangwa bitatu icya mbere ubundi niyo bitaba ayo mateka cyangwa bikabije tuvuga amajyambere dushaka gutera imbere ntabwo dushaka kuba abakene niba hari ubushaka kuba umukene hano ntabwo ndi kumwe nawe ntacyo kuramya mu bukene kiriho kirihari ntacyo icyo ni cyo cya mbere gutera imbere abanyarwanda bagatera imbere niho nahereye kuri cya kibazo nabajije impamvu muri 60 na kangahe imyaka 40-50 nyuma yaho umuntu yaza akadusanga tukiri aho dusindagizwa n'umuhisi n'umugenzi icyo twari dukwiye kuba tukibaza tukanacyanga icya kabiri kubera aya mateka navugaga ni ukuvuga ngo u Rwanda rwacu rwarashenywe rugira amacakubiri umuturanyi yica umuturanyi rwose ndetse ahubwo muranabizi hari n'abishe no mu muryango wabo bakica no mu muryango imbere bakica ibyo ntabwo ari ibintu wafata ku buryo bworoshye kugira ngo duhanagure ayo mateka mabi y'ubwicanyi umuturanyi yica umuturanyi umukuru w'umuryango akica abanyamuryango abamuvukaho cyangwa ufite ukundi bafite icyo bapfana ibi ntabwo ari uburyo abantu babaho twaba tutari abantu hanyuma ibi byose tumazemo imyaka ngenda bihera ko mfite umuryango nkuriye witwa RPF hari indi miryango myinshi abantu bafata intwaro barabipfira barakomereka bagera bate nyuma yaho tukavuga ngo ariko murabizi uko tumeze kose twebwe nk'abanyarwanda ntabwo twabaho umuntu areba undi nk'umwanzi tugomba gushaka uburyo kandi ntabwo usibye kuba twarabaye urugero rubi aho ngaho ingero z'ukuntu abantu baba batandukanye ariko bakabana zirahari nyinshi zirenze aho tukavuga ngo twicara tukaganira tukavuga ubumwe bw'abanyarwanda umunyarwanda 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 nta nubwo ari twe twabihimbye twarabisanze twabivukiyemo ariko twakora dute ikintu cyo gusenya kuba umunyarwanda ibyo ababikoze barabikoze twicyo dushinzwe intego yacu twese hamwe no mu bandi bayandi mashyaka atari byo navuze rya RPF nabo bagomba kuba ariko babyumva ntabwo nzi wagira ishyaka cyangwa wagira intego yo gusenya igihugu cye cyangwa se ngo agabanye abantu bacemo ibice ntabwo nzi waba aturuka n'iryo shyaka nta nubwo twaryemera ko ribaho inewe ntabwo biba rikwiye kubaho ariko noneho ibi byose turabivuze ndetse ahenshi biragaragara ko bikoze nyuma y'imyaka ugiye kuba 30 kubera 30 umwaka utahira bera 30 uhereye muri 94 iyo tumaze kubaka birahari ntabwo nari nzi ko hagati aho habonekamo noneho ibisenya bisubiza hahandi turacyabafite hirya no hino turabafite baratuzungurutse no hakurya y'umupaka hafi aha barahari bavuga ko bagaruka bakica bo basize batarangije ibyo icyo ni kimwe ariko noneho n'uwasagutse mu wabo ugomba kurangizwa ntabwo ari wowe nawe wakwifuza kugira urundi nabi kuko waba ubaye nkawe kandi icyo utakaza ni kimwe utakaza abantu ubuzima ubumwe tuvuga rero n'uburenga ibyo bitekerezo ibyo bibazo bishingiraho musobanurire rero kandi ubu ndabivuga wenda turabivugira hano muri Musanze aho byabaye byavuzwe byageze bite ariko ndibwira ko hagomba kubaye n'ahandi biri ariko naho tuzahagera kuhagera kandi turabivuga neza tubiganira ariko nibiba ngombwa n'imbaraga zakoreshwa kubikemura kuko ntibishoboka ntabwo no mubabikinisha mu mutwe rimwe na rimwe bibwira ngo mumenye ngo murakinira ku makara ari bubotse arabatwika ntabwo bishoboka ibintu byo kugarura Yarura ikintu cyo kwironda kugera gute ku tuzi ibyo icyo byadusigiye. Ntawe twakwemerera ko bisubira. Ejo bunda so ngiye kumva numva kandi ndabaha n'amakuru ngega mwumve iminsi yashize nahamagawe n'umukuru w'ingabo arambwira ati hari ba ofisiye nafunze kubera ko bari bari mu bintu bitasobanutse. Ndamubwira nti ni ibiki? Ndamubaza ni ibiki? Arambwira ati ndetse umwe muri bo yari yaratumwe hanze ku kazi. Ati nagiye kumva numva ngo ari hano yarabeshye aza mu bintu biraho. Ati naho ati hari ibintu biri muri aka karere yajemo. Izi ni ibiki? Ati ngo hari ibintu byazamutse by'amoko. Amoko? Moko byasubiriye kandi abahutu abatutsi bya bindi byarimbuye u Rwanda icyo cyamuzanye atoya ati noneho bifite indi ntera tamaze iyo ntera noneho ni iyihe nibwo ambwiye ngo hari abantu hari ukundi babyita mu Kinyarwanda ubwoko ubundi ni rusange bivuze ibintu byinshi ambwira ati hari abantu ati ngo bitwa bakono bashaka kwimika umwami wabo dadadada ati wo ambwira nze okay ibyo bikiraho ibyo ndabyumva bashaka kwimika abami abakono n'uwo musirikare niwe byamuzanye abandi bo hari ubwo wabyirengagiza ukavuga tuzambikurikirana hanyuma ariko urambwira ngo uwo musirikare uwo mukoroneri yaje muri ibyo ati rimwe ntiwageze neza kumufunga kubafunga yari yafunze bari nka babiri cyangwa batatu ntiwageze neza kubafunga ariko mukurikirane mumenye ikibazo cyari cyo mumbwire kirenzaho ni kuko iyo ibintu bimeze bityo haba hari ibindi birenze biri inyuma nicyo kintu cyahereye cyo kukiza mu gutanga kandi koko twaje gusanga ibintu bindi byinshi birenze nibyo ubwo ndaza kubigeraho nabyo barakurikirana ngiye kuvuga bati ndongera ndamuhamagara nabwo ariko bambwiye ko wafunze umusirikare abasivili bo bari babirimo byagenze gute ubwo arambwira ati ni nkumbwira ati abasivili jye simba ashinzwe ndamubwira nto kintu ibyo ndabigufasha noneho ibyo bindekere ngenda abashinzwe bose so mpamagara za minisiteri bishinzwe nibaza mu nkurikirana ibi bintu mumenye ni iki atangira arambwira n'akanaka yari ariyo n'akanaka yari ariyo n'akanaka nande akambwira bamwe bavuye i Kigali bavuye muri kapitali nta nubwo ari abahano abandi ni abacuruzi abandi ni aba ndavuga se ibi ibintu uko bati ndetse na Gatabazi Gatabazi wahoze ari gavana Gatabazi si abo mukono nuko nubwo nawe naramuhamagaye Gatabazi iki yasize ibintu yasa naba pe nawe buri mukono uri igisambo gusa ugomba kuba utazi n'icyo uri cyo. So bambwiye bose ngeze aho ndabahamagazaga ndabicaza, nasanze n'abantu benshi ari abo muri RPF, mbwira mpamagara SG Secretary General w'umuryango wa RPF, nabwo nishakira aba bantu bose ndashaka kuvugana nabo. Baraza ndababaza mwebwe nimumbwire mwagiye mu biki. Of course urumva nta n'ufite igisobanuro bajyaho bavuga ubusa. Ubwo n'agatabazi nyine yari yicaye aho, nawe nawe namuhamagaye muri abo bose n'abandi na vice mayor, ni vice mayor muri aka karere wamusanze, nawe yari ari aho. Ndabaza mayor, vice mayor, ni ibiki wagiyemo? Atangira arambwira ngo nagize ngo barabyemeye, ngo barambwiye ngo babitangiye uruhushya, ntibande akananirwa kubisubiza. Nubaze se wowe uri vice mayor, wagiye kukubwira ngo babitangiye uruhushya ninde? Ni mayor, ni governori ninde? Agaceceka ati niko bambwiye gusa. Ahubwo bari bakwiye kuba bagusaba uruhushyaga, kuko nagize ngo bavuze ngo uri vice mayor. Wari ukwiye kuba waratanze uruhushya cyangwa wararwimanye uri umuyobozi, naho urambwira ngo barakubwiye ngo babitangiye uruhushya ngo nawe ujyayo. Vice mayor wagiye mu bintu utazi kubera ko byatangiye uruhushya kandi uri umuyobozi, aho ndumva ntangira kumva ko hari ikibazo kigomba kuba kitoroshye. Ariko aho ngaho ndababaza, noneho igihe bitaragerana kure, ndashaka ko mumfasha tukumvikana. Ubu koko mwarironze nk'ubwoko, muragenda murahura mujya gushyiraho umuyobozi wanyu, sinzi n'ibindi mwagombaga gushyiraho cyangwa iki. Reka mbabaza akantu kamwe. U Rwanda ko rufite bene ayo moko menshi, ubu nibujya gucya undi nawe agahamagara ubundi bwoko bwe, undi nawe agahamagara ubwoko bwe, n'undi ubwo. Ariko niko hagendamo abapolisi, abasirikare nka kwa kundi umwe bafashe ba vice mayor. Ubwo ni ukuvuga ngo buri umwe arajya mu bwoko bwe, sibyo? Hanyuma murasigarana ikihe gihugu? Murasigarana iki? None se abantu barasaze? Niko ubu pe babandi mwebwe muvuga ko muvuga ari kumvikana, mwavuze iki noneho ko ntacyumva? Ijambo mwavuze ni iri? Ubu twese uko twicaye aha twigabanye mu moko yacu, hanyuma tugende dutyo ariko tubaho muri uru Rwanda. None se urumva wabikora rwa Rwanda nta kibazo nabazaga, urwo Rwanda rukazageraho rugera na busa muri ya majyambere navugaga? Nicyo natangiriye mbazaga ya myaka 40, 50, 60, ugasanga u Rwanda Afurika iracyari aho yari iri cya gihe abandi baragiye. Erega icyabishubije inyuma ni iki ngiki? Ubu ikintu cyo kwironda mu moko cyaje gite mu buryo bw'amajyambere mu buryo bw'ubumwe bw'abanyarwanda gifite uwuhe mwanya ni mukinsobanurire hagira ukinsobanurira ariko munansobanurire na cya kibazo nabajije uko twicaye aha twese buri wese nashaka kwireba mu bwoko bwe arasanga bufite reka tuvuge hano turasanga hari amoko icumi twigabanye mu moko icumi uko twicaye nituva aha nabo dusanga hanze nabo tubagabanye gutyo ikibazo nabajije u Rwanda rurasigara ari u Rwanda aricyo musubiza igikurikiraho murakizi nimara kugabana icumi umwe yatwaye undi yatwaye undi yatwaye abe igikurikiraho muracyumva muraza kurwana murabirwanira muga kuko kandi muraza kurwanira naba n'urwanira muri byinshi umwe agira ibyo atwara n'undi akagira ibyo atwara ariko muraza kurwanira mu busa mutwara ubusa hasigara ubusa ariko ubusa mvuga nuko namwe muba mutakiriho nimwe ba mbere muza kuba casualties nimwe nkomere za mbere so nimumbwire rero bayobozi mwicaye hano mwicara muri ibyo bintu mukabiganira mukabiherekeza mukabivuga mumbwire twageze aha dute mwageze aha mute abantu bagera aha bati nicyo nshaka ko musobanurira cyangwa se n'abandi niba wewe uri umwere witwa ngo uri umwere abo bandi bakugejeje aho gute wowe urebaye kucyo utanga kucyo utavuga uti ibyo mukora ntabwo ari byo ntabwo dukwiye kuba dukora ibi ngibi kuki murakurikira gusa muri intama murakurikira nk'intama gusa nujya kukuroha mu cyobo uramukurikira akakurohamo ukagenda bayobozi mwebwe mumbwire nge navuze narushye nanjye ndashaka ko mumbwira ariko munsobanurira ubu umuntu azajyaza abashore mu cyo bagenda barundemo mwemere mu mwemerere mugwemo ntimugira kubuvuga muta ibyo ngiye gukora ntabwo ari byo ntabwo ariko twatojwe si ibyo tuzi cyangwa se ibyo tuzi byaduteye amakuba ni ibi ngiye urabitugaruriyemo muranyumva ariho nizere ko mudasinziriye gusa ndashaka ko munyumva ibi ni ibintu bikomeye ntabwo ari ibintu byo gusinzirana nawe reka rero nongere nkataze mbabwire bwa mbere nkibyumva ibyo naketse ndabwira n'abantu ntuma n'abantu minisitiri yavuze ngo narabatumye narabwira ngo ariko nimujye hariya hantu mucukumbure mutega amatwi abantu mwumve hagomba kuba hari ibibazo bindi birenze bimaze n'imyaka iki ni urabizi iyo uri aho aho ibyo nahoze mvuga byo gukubura umwanda iyo utawukubuye ngo uvaneho ukaguma utwikira bigeraho umwanduka aba mwinshi umuntu ukaba mwinshi ugapfumura ugapfumura bya bindi ho rushyira hejuru ka kwa gusanga aho uri hose ugatangira kumva ariko hari ahantu hari ikintu ki so ibyo nabyumvise nk'ikintu cyarenze kitangira kunuka ariko ari kinini kurusha uko tucyumva so baraza baza hano rero aza abantu benshi barakurikirana bakora iperereza bavugana n'abantu benshi benshi barenze babandi bavugwaga cyangwa barebaga icyo bacukumbuye ni iki nacyo nkumva ukuntu abantu babaha bakabana n'ibyo bintu ntihagira ubibona ntihagira usanga ari bibi cyangwa n'usanze ari bibi akicicikira aha so icyambere uwo mwagiraga umuyobozi w'umuryango ntabwo ari umuyobozi w'umuryango gusa aje kumbwira ko ni nawe ufite business zose iyo bita tenders tenders mu kinyarwanda ni iki amasoko aha nguwo ni ubona n'amasoko ya leta gusa cyangwa se ni utwara 80% by'amasoko abandi bakagabana 20% ha ndavuga ibyo bibaho ngo niko bimeze okay. Kandi bimaze igihe. In fact, icyo bivuze ni ukuvuga ngo erega n'ubundi kubera ko afite ubwo bubasha ibintu byose ari we bitwara afite nayo mafaranga. None ayo ni yamugize n'umwami nta nubwo ari pari ikindi. Ibyo kuvuga ngo nuko ari iki mu muryango mu bwoko ubu bintu biganaho ibindi biri nyine ubwo niko byagenze aha nkabaza se abandi se abandi bigenda bite abandi barabyemeye barekeriyo ariko bageza aho nabo baratekereza baro ngo ariko aho kugira ngo tuviremo aho natwe reka twishingira ibindi abandi nabo ubwoko bwatangiye ari bwa rega hari differentiation mu zindi ndimi hari ari bya moko yacu yatumaze abahutu abatutsi abatwa icyo ni kimwe ariko na clans aba ukono abanyiginya abega n'abashamba harya na abasinga abazigaba n'iki nabo babyita ubwoko aha ariko reba ukuntu ikintu cyo gutandukanya iteka aho kibera kibi ibi byatangiye byitwa ngo ni ubwoko bw'abakono bwagize butya n'uyu bamugira umukono wagiye kwimika kandi niwe watwaye amasoko yose barangije bivaho bijya muri bwa bwoko bundi ubaha twagize ikibazo cy'ayimoko gutyo turangije tujya noneho n'umucyo abahutu n'abatutsi urabyumva how dangerous it is byavuye muri clan alright birangije byarushya biranyerera bijya no muri ethnic ibyo nibyo bacukumbuye baje kugeraho okay aba bagiye muri ibi baduheje natwe tujye muri ibi either as a survival cyangwa nko guheza nawe ubu mwicaye muri ibyo bintu bibaho twaya duhura unama nkaza hano tukaganira tukavuga ibiki naho mwicaye hejuru y'iki kirunga muri numiye gusa muracecetse ntagira ubimenya pe murabyemera murabyimika ubu nayaganza hano kenshi yaba kubasura cyangwa nzanwe n'ibindi naho mwe muri hasi muri ikinera muri cyo muri mu moko eh twahura muka kavuga amahame ya RPF bakavuga ibiki bakavuga ibintu byose namara kugenda mukanyerera mukajya mu koko kweli ariko noneho reka mbazi n'ikindi ibyo gusa se hanyuma nza kumva ubwo mu byageraga baza no kumbwira andi makimbirane nayo yubakira kuri ibyo cyangwa ashingira kuri ibyo bambwiye ko hari n'ubundi butumvikana abantu bagera batya bakaragira inka zemu cyangwa ihene cyangwa iki bakazagera mu myaka y'abantu ntagira n'uvuga wajya kuvuga uravuga ehe wajya gucya undi akaba yafashe umuhoro yagiye gutema amatungo y'abantu ubu urumva ukuntu mugendamo musubira inyuma hahandi muri ya mateka ariko murabyumva mukanga mukajyayo kweli ariko izi nzego zindi za leta mwebwe ndabona bambaye uniform hano polisi ame intelligence abaki byarinze bigera hano mwebwe mureba he mwari namwe mwari mubirimo wazi IGP ndakurebaho byarinze bigera abapolisi bahano bakora iki nabo babirimo nabo bari babirimo yes kuko aba RDF nabo numvise bara bari babirimo nyine nabo bafunze cyangwa muri imyaka ingahe
bose babijyagamo muri communities zabo zitandukanye
so mwese mukabibamo mugaceceka ntihagire umuntu ubivuga ntihagire bikazamenyekana ari uko hari ikintu cyaturitse gusa tabaza mwebwe bayobozi mwicaye hano musobanurire ariko muze gufata umwanya musobanurire abantu ubu twebwe aho twavuye twaje gusubirayo gute nyuma y'imyaka 30 mwabishimyemo iki ariko nabyo niba hari icyiza mwabibonyemo mwashimye nimukitubwire natwe tubone iyo nyungu kandi washimye wabonye ikintu gifite akamaro urakihererana kuki utagishyira hanze tukakimenya natwe bayobozi bari hano muransobanurira ntabwo turi buva hano mutabinsobanuriye turaharara twicaye dutya njye namenyereye kurara amajoro ntacyo bintwaye cyane namwe murinde bucya ntegereje ko musobanurira musobanurire musobanurire uko byaje icyo mwashimyemo nuko ntabwo ari uko byaje uko byagarutse kuko twarabigizega ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu cyatugwiriye tutazi ariko nimumbwira ukuntu mujya muri ibi bintu by'umwanda w'ubu bwoko umwanda waturimburiye igihugu cy'abantu mukongera mukabugarura gute mubugarura mute ariko noneho enda hari ababiyoboramo abandi hari ariko mwese ubu n'abanyarwanda abandi bose abantu babakorana ibyo byarimbuye igihugu muri aho ntimubibone cyangwa mukabibona mukabona ko ntacyo bitwaye birashoboka ubu twataye igihe imyaka 30 tumaze twataye igihe cyangwa miliyoni y'abantu yapfuye ubusa byari nk'ibintu gusa ubuzima miliyoni nayo ugira utyo ukigizayo ukagenda gusa ukikomereza ntacyo bikubwiye musobanurire erega sinzi biraza gusa ni ariko si ubu kuko mwebwe namwe mwisuzume mumbwire mwe igihugu cyanyu murashaka kukimera gite murumva mumeze muti murumva muri bantu ki byageze aho abantu umuntu umwe aza agatwara ibintu byose byo mu karere bikabibye mukamuramya byo mukabyemera inzego zose abantu bose then ikindi kikaza abantu bakajyaho bakishyira mu magurupe umwe ati biriya by'abatutsi batangiye bakora ntacyo twabikoraho ariko reka natwe twigire natwe tujye mu bindi hakabura ubakiranura hakabura yaba mu ruhande rumwe cyangwa urundi yaba hagati ngo avuge ati sigaho ibyo ntibibaho pe uko mwicaye hagati ndabona muri benshi cyane muri nka 100 angahe 405 cyangwa 108 mukaburamo umuntu pe kaburamo umuntu wanga ati sigaho ntibishoboka mukaba mwabaye abantu b'ubwoko butatu uwa mbere ubyemera akajya ku ruhande rumwe n'uwa kabiri ubyemera akajya ku rundi uwa gatatu wenda utabyemera ariko udashaka kwiteranya akicecekera ubu ni bo bantu dufite undi wavuga ati ye bitampitana ntabwo bimbirimo ariko nta nubwo nzabivuga bitaza ubu dufite ubu niko dufite aba bantu batatu gusa muri mwe wenda hari n'aba kane bashobora kuba batanabizi kubera ko nta nubwo bazi biriho ku isi niwe biberaho uko bibereyeho ntuzagire ibyo babaza babona bwira bakabona buke ubu igihugu kikayoborwa n'abantu bameze gutyo cyangwa kikagira abantu babayeho gutyo. Reka mbe ndeshya mbanze numva ibyo mubwira.